So get up and dance to the song that was a hit before your mother was born. So she was born a long, long time ago. Your mother should know. Come on, sing it again. Lift up your hearts. Sing me a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. I'll sing it again. Da 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 da